African Noel, bass isolated.
Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. 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 Sing we all Noel. Sing we all Noel. Sing we all Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, 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 Noel. Sing, sing, sing Noel, sing, sing Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel. Noel.